Hi there, Sanbunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Bala family, Lena. Update here because episode 7 ukhona uzoba khona namhlanje ku One Magic. Kodwa yini ke lessons u One Magic manje la ku YouTube nabanye ke ababonayo ke le clip evezayo kuzokwenzeka namhlanje. Abanye bayibona ngolwesini. Yazi ayibo abayiphathe kahle la ku One Magic. I English balani kuphelele ukuthi uzwayi ulethe kwiceremony yakhe, traditional ceremony, or noma ngabe iluphi uhlebo ababeka ngayo. Mabe sizothi Zwai is late. Hayi bo, why befuna ukusihlukumeza? How umuntu usayatatazela manje bamenzeni ubhuti Zwai i-crush yethu. Sengisura nomakhelwane phela ngithi nathi siyashesha ke imiqondo yethu sithi hawu ifamily iqala nje ukuvela kwi-TV omakhelwane sithi sebe hayi guys hayi ngifuna le tezo One Magic ababhale kuphelele late 2 late 4 ha phela English futhi akusiyo ke i-language kodwa nabayabona ukuthi babhale wrong nizobona nje la ku ibani i-channel ye One Magic ku YouTube bayaveza ukuthi ke episode 7 uyadlala namhlanje episode 7 season 1 Zwai is late. Hey bonko siyam, why mina ngiyithandi drama, hayi nginayo nami drama kodwa ngiyithandi. Hey abangasikhuphukeli singamaphaphu asikufuni lokho, into nje engazwakali kahle ayicacise kahle. Ishow siyayilandela, ama caption awabe right. Ishow sisazomemezela, ngiyabamema nami abaningi ukuthi hayibo bukani le show siyafunda okuningi. Lena yokuthi besithuse kangaka, hayi bese ngisola kodwa kuthiwa inhliziyo imicabango engemihle ayinhle. Ngiyaxolisa-ke nami ngoba bese ngisula umakhelwane ngisuthiwa nokucabanga kuyisono. Bese ngithi kanti banjani umakhelwane? Kanti u-One Magic. U-One Magic ufuna thini? Ufuna iy'nhliziyo zethu. Hawu bye. Hi guys, akukho kubi, i-show iyaqhubeka, ubhuti Zwai u-late kwi-ceremony. Le eyakhe ayicelile cabangani. Ukuthi ngizomdefenda ngithini-ke mina angazi, ngoba phela ubhuti Zwai usizwe ngayo ukuthi ufuna intambo enkulu or uyocela intambo enkulu kubantu abadala ukuze kwazi ukuthi la ekhona eqhubeke nemicimbi. Shuthi le ntambo ikunikeza i-authority or ikubeka kwi-position yokuthi usungakwazi ukwenza imicimbi without ukuthi ubuyele emuva ekhaya, usungakwazi ukwenza imicimbi noma ukuphi mawunale ntambo enkulu. If nobani ubhuti Zwai. Ubhuti Zwai senze njani? Use-late-ke kulowo mcimbi. Hhayi u-late lo. Lo wamajuba amhlophe. Eyi, One Magic abenzi kahle. Hayi, yabo lento le yokuthi kufuneka ama viewers sikhona, nami ngiyabamemezela abanye. Yikho nje ngibuye ngithi hayi abangasithathi ishow beyikhiphe ku-TV beyifake ku-social media. Sisafuna ukuhamba nayo ngokwe-channel yakwi-TV. Okunye ke guys, ishow iyafundisa ngempela ngaphandle kokuqina kwami nehaba. Ishow iyafundisa. Kodwa ke angazi kuthim Zwai ukuthi ngizomdefenda ngithini. Ngibone nje sekukhona ubhutloyiso lapha yaphasi kwabantu abadala, ubhutloyiso sebeyamdlulisela ukuthi-ke akathinte kancane. Uthi ubhutloyiso phela yena akathinti, angithi ubhutloyiso umzalwane ubhuti Zwai ke shuthi kufanele ngabe usekhona laphaya nophelo-ke nobhuti phelo bayayitike ngey'nto zakhona bekudluliswa emcimbini. Ubhutloyiso sekumele phela manje ngoba usephakathi naye enze lokhu okwenziwayo, usesemagcekeni. Angithi angazi ukuthi ngizomdifenda ngithi ubhuti Zwai shuthi kumele ngibe ready ukuthi ngizolwa no-team Zwai ngoba kwenzeka kanjani ukuthi abe nomcimbi omkhulu kangaka angasethi isikhathi, ubeyolala ngisho nakhona ubeyolalala ubeyolala khona o alalele ngakhona ukuze kuthi nje kusekuseni usekhona. Hayi ulate uButuzwayo benosispink iperfectionist yes uButuzwayo ulate emcimbini. Hayi ulate lo waya.
Hayi ngivale nami le video. Hawu ayi nambe sengithukile mabethi Zwai is late. Ngithe kodwa sengiyakhumbuza kume phela
i-TV show. Ayi kodwa babhale kahle noma kunjalo. Suka bebhale kahle late 2 or late 4. Hawu. Ngiyabonga ke guys support, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.